E whitu tau kua hipa I te rū nui I hau ruturutura ia o tautahi. I te ahua nei, kei te piki anō te ora o te rohe, me o na tāngata. No te rā inanahi I whakapuarihia ai he whare ratonga ture hou, no ngā rangi whakatā, I whakatau ai te hāhi kia whakatū anō I tō rātou whare karakia ki te pokapū o te whaitua. Hioi hei tā ngā ratonga Hauora, mai rāno I te rū whenua, kua kake ake te tokomaha e raru ana I te mate hinengaro me te kiriwara whakapō wauau. Neke atu I te hau toru o ngā kai pōti o te rohe o te Tai Tonga, kei o tautahi e noho ana. Nō reira, hea hanga hia hia o ngā Māori o tautahi I te kāwanatanga hou.
Papaki kauana ngā karearoto I te rūnga o te whenua I o tautahi I te tau 2010.
We've only just come out the other side now. You know, in the last 4 or 5 months, we've only just gotten through all that hardship. It was 7 years ago, so it's been 7 years of shit.
Kei te taha rāwhiti o o tautahi, a Sarah Whittaker me Joshua Fahey e noho ana, te whaitua I Pākehā Nuitia e ruau moko.
There was the earthquake, there was the physical earthquake, but then there was like the earthquake of, the emotional earthquakes that happened with everyone.
Physically, things were getting fixed and roads were getting fixed, but the people were getting more broken.
Me te aha, hei tā te tokorua nei, I noho ngā kaitā hawahawa tinana me ngā mahi taihara hei tokotoko mo te ngā kaumaurirere me te hinengaro mataku.
If you're a meth addict, you know meth is a nama. It keeps you blank, if that makes sense. So it's like everyone was just sort of numbing everything that had happened.
A lot of people thought it was the end of the world. So everyone was just trying to take. And I was part of it. I was part of just trying to take.
Kua roa a moana o Henerangi me Kylie Phillips e āwhina anei ngā whānau o Waitaha I raru I ngā rū whenua mā roto mai te pūnaha whānau ora. Hei tā te tokorua nei ko ngā mate henengaro te tino hua o te rū whenua.
Those old die-hard issues of, you know, whānau violence, addictions, they need the attention.
The stadiums that are supposed to be going up, you know, the roads that need to be fixed. We've got millions of dollars going into a highway. That's car point to build the city back, but when the people, you're building over here, but the people are still stuck back here.
He kaha Phillips me te hunga pēnei āia ki te āwhina I te pani me te rawakore o Waitaha. Me te aha, kua okea ururoatia e Joshua me Sarah ngā uauatanga.
We both went through the residential program at He Wakatapu, and it's Māori, it's tikanga Māori, you know. So for me that was massive. So it was real cool, finding out who I am, how I whakapapa back to.
It started empowering me in a different way. It started empowering me like my ancestors were warriors, you know. The versions I'd heard of my ancestors from the people that I grew up around wasn't too good. So to hear that my ancestors were warriors, or explorers, navigators, you know, tōhungas, it was like, my whakapapa's a movie, you know. It's like actually, it's like Lord of the Rings, but it's the Māori way.
He toru te kauma ono irarima o ngā kaipōti o te Tai Tonga kei konei kei o tautahi e noho ana. Nā reira, ka taia pā te ki ko o tautahi ka noho hei kaiwhakawahi I te toa o te Tai Tonga hei te rāpōti. Engari he nui te haepapa kei runga I te kainoho o tēnei tūru ki te whakarauora I tēnei whaitua.
More Māori services, more places for people to connect. For me, being Māori, connecting into Pākehā services, I don't like it anyway. And the Māori service that I'd been through recently, they allowed me to be me in my entirety.
We just need a workforce of Māori who have the eyes and ears to see that and the way to respond well. Yeah.
Like they're spending all this money on upgrading the prisons and making them bigger because the myth is more crime and all the rest of it. But don't you think it would be better to put that money into like services to help people?
Me te a maimai hoki o ngā kaimahi Hauora nei, I runga I te mōhio ki te panoni te kāwanatanga, kei raru hoki a rātou mahi ma te hāpori I raro I a whānauora.
From day to day there's a fear about whānauora. Yes. But we're here, we're on the ground, and yeah, it's a...
It's a worry. it is worry, yeah.
Nā reira, te āhua nei, ko ngā matihinengaro me ngā whakapō auau, ngā take nui o tēnei whaitua, hei whakaranga ake ma te toa o te Tai Tonga. Hania Douglas, Te Karere.